Ahe matsonga ma ka hina xo sungula ni rhandza ku khensa matsonga ma ka hina ka hinkwenu n'wina mi nga subscribe ka channel swa ka Chauke TV na n'wina hinkwenu n'wina mi kota ku viewaku loko hi upload that video kumbe something from our YouTube of swa ka Chauke TV ka siku namuntlha matsonga ma ka hina na ta ku hi bula hi album review na ta endla album review ya Hennessy leyiwani va yi vitanaka excuse me kumbe his latest album ya 2021. Xo sungula matsonga ma ka hina, I would like to give thanks to Hennessy and congratulate him for a nice album leyiwani va nga yi nyiketa yona aka lembe leriwani. Because lexi ni endlaka ku ri ni twa ni tsaka ngopfu i mhaka ya ku album ya Hennessy ku na ti-sound tintshwa leti ni nga ti twa ka album ya vona. Mastering ya le ka album ya Hennessy ya lembe leriwani ni twa ngaku yi basi ngopfu ku hindza ti-album ta vona hinkwato, meaning ku ku na room of improvement aka vona. Xin'wana futhi ni nga xi twa i ku i munhu un'wana loyi a ingaku u tikomba a kha a yingisela ngopfu music ya ti-artist tin'wana, meaning is not selfish, wa yingisela tinghoma ta van'wana swi twa loko a kha a yimbelela misa loko ku ri ya no wa yingisela ti-music wa van'wanyana, swi kahle ngopfu leswiya tanihi artist. So xo sungula matsonga ma ka hina kumbe nghoma leyi a na ta ku hi vulavula yona ro sungula yo sungula a na ta ku hi vulavula hi nghoma leyiwani a ta ku hi vulavula hi title track ku sungula. So matsonga ma ka hina ka ku fanele ka nghoma leyiwani a no lata ku ni lata vulavulanyana marito matsana hi yona ya excuse me because yo title track ya kona like yo vito ra album yo yi nga khoma album this song according to hi ku ya leswi mina swi vonisaka xiswona na ku ya leswi Hennessy a nga hi thisa xiswona album ya yena. So lexi ni nga fika ni xi twa ka nghoma leyiwani i mhaka ya ku Hennessy u ringeta ku kombisa ku munhu un'wana na un'wana u fanele a ti vonela swa yena especially aka family ya yena kumbe aka muti wa yena because u ringeta ku kombisa ku leswi n'wina mi swi vonaka hi nsati wa yena a hi swona leswi yena a swi vonaka hi nsati wa yena, ma ni twisisa. Hi ndlela yin'wanyana u kombisa ku loko ku ri ku mutwa ngaku u lali ngopfu ku a nga n'wi fanelangi yena ka yena a nga swi voni yena u vona munhu wa kahle kumbexana hi u n'wi chuze hi mhaka reason yo fana na yaleyo, ma ni twisisa. So Hennessy u nyika ta hina encouragement ya ku a ni ha swi tiva ku ri van'wani va hina phela hi rhandza na vanhu vo biha mavona. Se xi hi nyiketa xisa lexiwani ku xi hi nyiketa courage nyana mavona ku ri hi ti tshemba nyana na hina hi va rhandza hi va appreciate the way va nga xiswona, ma ni twisisa. So Hennessy album ya yena yi kahle na this song yi kahle like ni nge vulavuli swo tala ngopfu no lava ta vulavula nyana hi swin'wanyana nyana like ni lava ku mi tlangela nghoma leyiwani mi yi twa and then I'll talk few things about it. Va ta ku mi yi twa kahlekahle ku ku endleka yini hi ku ya hi leswi hi nga hi swona na ta vala swin'wana switanana nyana hi yona voni yi faka nyana yi tsutsuma nyana yi. So okay Hennessy i artist leyi yingiselaku music wa van'wani vanhu kumbe ti-artist kuloni ne but ni na xisolo xitsanana nyana aka Hennessy. Xisolo lexi ni nga na xona i ku this song yi fana na ya techno if I'm not mistaken the guys from Nigeria if I'm not mistaken ya techno techno. So a ni kaneti ngopfu ku Hennessy u fanele a yingisela music ya van'wana but Hennessy it's a like ni nga ku Hennessy it's a brand itself mavo kumbe he's a brand himself mavo. So lexi ni nga xi vulaka i ku Hennessy u yi a teka nghoma leyiwani yi nga tlangiwaka hi techno and then a tirhisa tichuni like hi ndlela yo fana na liya. So a swi professional ku ya hi mina because Hennessy it's one of the biggest artist aka music lowani a wu tlangaku and the music lowu a fambaka hi wona u famba hi music un'wana wa ku a South Africa a wu talangi a ti talangi ti-artist leti yimbelaka hi laliya. Ni nge vuli ku ri yena the topest aka side leriya mara is one of them mavo. So artist ya le henhla a yi fanelangi ku ya kopela risimu ro karhi ra munhu un'wana, ma ni twisisa. Ku ri na loko yo ri kopela ne ka hina ku fanele ku nga ti mihleketo ya artist liya artist leyi nga kopela ka yona kumbe leyi nga tekanya na ti-notes nyana titsongo aka risimu ra yona hina hi fanele hi nga swi twi kumbe na loko hi swi twa hi swi twela kule, but risimu leriwani loko ra ha nghena ne lera baby baby you are too fine ne, loko ra ha nghena u vhe u ri twa ku i rhythm yin'wana like a hi yona leyi Hennessy a tlangaka yona mavo. A no sola ngopfu mara no vula ku Hennessy va fana va hi ku ya hi mina a swi laveki ngopfu ku a big artist like Hennessy a tekateka tichuni ta ti-artist kuloni mavo, because that man a swi ta ku ri u blind Hennessy, so a stiki kwalaya ka position ya mayimbelelo ma yena. A ni kaneti ku munhu u fane a improve, but a wu improve hi ku kopela kumbe a wu improve hi ku teka ti-rhythm tin'wana to ka ti nga ri ta wena kumbe leti.